kurusha ibigirwa mana kuko ibigirwa mana by'amahanga byose ari ubusa icyubahiro no gukomera biri imbere kuko ibigirwa mana by'amahanga byose ari ubusa icyubahiro no gukomera biri imbere
kuko Uwiteka akomeye akwiriye gushimwa
Ashimwe Uwiteka ari ku ngoma ibihe byose we ni wowe naraganje